Club Junta, building better Africa.
Hello Malawi, it's your boy Club Junta. I'm back again. Okay guys, ndakubwezerani nkhani imene ili mkamwankamwa, nkhani imene yavuta kwambiri, nkhani imene yapereka mpeshupeshu. Hey, kandalankhula ichocho ri bwanji amenepo kaya. Komabe nkhani imeneno yayika anthu ambiri amene ali okhudzidwa pampanipani. Nkhani imene wayivumbulutsa mnyamata uyu wa Bakir Mulus TV. Koma ndisanalankhule zambiri, choyamba ndingomuyamikira mnyamata ameneyi kapena kuti timu imeneyi imene imapanga manage YouTube channel, Facebook page, komanso Telegram group ya Bakir Mulus TV. Anthu amene akuyenera kulandira ulemu wawo guys, ulemu ndithu wapaderadera. Why? Ena mukhoza kufunsa kuti alandira bwanji ulemu wetu, kumbukira tsiku ina ake analankhula zakulu koma zinali zabodza, tinazizutulukira kuti nzabodza. Okay, it's fine. Komano iniyo munduwuza kuti mwana wanu atakhala kuti anaba ndiwo masiku apitawo, then after miyezi ingapo ono wakhoza mayeso. Simungamuyamikire? Obvious, muyamikira. Motero uyu timu iyi ya Bakir Mulus TV kuyenera kulandira ulemu wawo wapadera. Why ndikutero? Anyamata wawa anaivumbulutsa nkhani pa kani yokuzana ndi inyamata amene wagwidwa kulilongwe ndi mabouncer achipani cha Afodi. Mabouncer Afodi agwira munthu amene anamuona kuti uyu ndi wachilendo, sitinamuonepo akupezeka nawo pamalo ngati ano. Motero akuzatani, ndipo amaoneka ndithu kuti akujambula ma pictures mwa nchisisi. Motero anthu anagwiragwira naye ntchito, ndikumugwira kumpana, ndi pamene amaulula kuti yayi ineyo ndino wa polisi, ndatumidwa ndithu ndi big money zikhale ng'oma. Ndi amene wandituma, koma no target ndiyoti tikufunafuna ndani? Noma nchisale kaisi tangoganizani. Nyamata ndithu wooneka bwino, wazitho zake, otiswalikale pa ntchito, koma ukavomera kugwirisidwa ntchito ndi andale, anthu ankhwidzi, anthu ongophangira, anthu ofuna zonse zikhale zawo. Kulibe wandale amene angandiwuze kuti sophangira, sofuna kuti zonse zikhale zake. Andale onse, hey, andale onse, sindikuona kuti chipani chanji, kandi wachipani chanji, aronoka aniyo mmasapota chipani chanji, koma ndikunena kuti wandale wina aliyense. Chawo ndi chimodzi, ndi anthu oyipa mitima, ndi anthu ooneka bwino akhala kuti akulamula siwo, ndi anthu oyipa pa nthawi imene iwo akulamula, ndipo kulibe wandale wabwino. So issue bendionena kuti anyamata a Bakir Mulus TV analengezesa ndithu kuti kwagwidwa munthu kulilongwe. Komano chongolengezesa pa page pawo, napezeka kuti anthu ena kwatukwa naye kumati zabodza chani zolankhula zambiri pwirikiti pamene pajapo. Akulankhula choncho anthu acha panangodusa 2 hours. 2 hours. Apolisi athamanga. Apolisi aja amene amakambira kuti sakwanisa kupereka chitetezo akhali busy aja, awo athamanga ku ofisi ya Afodi kuti akapulumuse munthu uja. Ei, kuja kodi munthu yakampeza koma sanakwanise kumutenga akweya yalakwa. Mwe kuja kuwavutiratu ampindapinda pamene kuja kumadolo. Kenakonso ndi pamene no at times nawo akulengezesa nkhani yomwe ija. Ndi pamene kuti ayi, munthu yakuyenera kulandira ulemu wake. Fuka wapangisa kuti apolisi amene amadzimva kuti ali bizi, apolisi amene ananamizidwa kuti akhala bizi kwambiri lino, athamange bizi yawo ija ipange expire, ndikuthamanga. Okay, komabe kumapetopeto kwa story yathu ya lero lino, ndifani kudziwiseni inuyo achinyamata, chonde chonde chonde, osalola andale akugwiriseni ntchito, pewani kugwirisidwa ntchito ndi andale. So mu audio iyi ya lero lino ndilumikirisa ndi audio imene ndili nayo imene yajambulidwa ku kwa anzathu awa a Bakir Mulus, sorry, anzathu awa a DJ Munyanane. So audio ya DJ Munyanane ndi iphatikiza kumapetoku kuti ndikulankhuliratu kuti msazata anthu awa angolankhulankhula basi zimene anabwera kuti atuze zo, then angolumikiza osa zakhala bwanji. So kumapetoku ndilumikiza ndithu audio zonse, mumve nawonso kuti DJ Munyanane akuti bwanji tsiku la lero lino. Kani pomwepo pangani subscribe kuti zambiri samakuphonyeni.
Tiambe shonsho bwanji broka mwiatele. Mwile bwanji ndi kupase ni moni. Ajikwondi majika, mwile bwanji ndi kupase ni moni. Blaza waina, amen. Ayohane pongwe, mwile bwanji ndi kupase ni moni. Blessings malingamo ya mulibwanji ubase ni moni nanga inusa Robert Chirwa mulibwanji ubase ni moni atiambe kuimba kumene kwa chipungu Joseph Nkasa mulindine wanu DJ Rodine kapena kuti mwinyanane auda mwinyanane tambira ni kanyimbo kuti ufuna tikamve buno bwenu tiambire nso kawiri kanyimbo kuti anthu akamve buno bwenu. Ndikuti tupungu Joseph Nkasa, DJ Munyanane, pa Radio Lomwe. Kubala kwa make anazi mbili kumeneo. Ufuna ndikambe pano nkhani ya anyamatawa, anyamata opusa kwambiri oganiza mopepera MCP, anyamata amene akuzitenga ngati ziko lindirawo. Anga zolowere naziyesa iwo wanzeru. Munthu akuyenera kumakhala ndi manyazi, ziko lindira tonse. Ade opanda manyaza makhala wa minyama kwambiri. Azipani za opposition adapanga mbindikiro kuti apite kuja ku MEC kapena apite kuja ku NRB. Koma basi mbuli za MCP, akaka ka MCP, masafi ja MCP, anthu amene azitengera ndale pa mtunda. Inu, anthu afuna kupita ku NRB koma inu akaka ka inu abwanta sa guru kunyinda. Kodi meki imaitenga ngati ya amanu eti. Ma department ya boma mwatenga ngati ya amanu. Mwatenga ngati ya kukasia. Abwanta sa guru kunyinda ma savage inu. Mburi za ndale. Ndeta tia tikuyanke ni masavage. Mburi. Mbuzi za wantu. Ndidanena mbuyo mkunena kuti kudale anthu uziwa ndale usati mbuzi za wantu uziya. Guru kunyi ndabwanta sakakaka. Anthu akupita ku MEC, anthu akupita ku NRB, kume iwo basi wewe ati kusokoneza ati lilongwe yonse. Ndiyo mbuliwo ngati ili ndalama mpite mukaibweza mbuli inu, masavage inu. Abwanta sa MCP. Sezi mafika nukuchokira pompa nupa radio lomwe mnitine wano DJ Rodine kapena kuti mwinyanane abwanta sa guru kunyi nda kakaka ntua masavage. Ata chipani cha MCP kukamu ya ngana mtu wankulu yo savage. Kubwera usatira chipani cho wonse masavage okoka ntuosa samba ununga mpanti. Ununga nkapwa nkapwa mulito kununga mkamwa mulito kununga hati kupita kumaka tamangisa andu. Masavage, amena wakutuma na kupwetekesa ni masavage inu. Ndiye ma funa muze so savage wina kumaso a console ma savage okaoka ma savage okaoka a console ya lirongwe ma savage okaoka mbuli zokazuka kumaso DC mbuli ya muntu wina lisali ndu flow panga ma demon muno mziko la Malawi kapena mufuna ziko le anthu angu ligawana apo mwina mufuna bwanta sanu yazikhala kulirongwe kwonko mungu nena ngati mufuna kuti ziko la Malawi anthu angu ligawana apo akaka kama savage mbuli za MCP mbuli ma DC aje mbuli zokazoka police mbuli zokazoka ma savage mbuli zokazoka police ku Malawi mbuli zokazoka ma savage mukanunkire kutale akapambana njoka ye musati pase minyama muno Malawi ya musabwerese nkhondo muno Malawi ya akapamba inu agulugunyinda abwantasa a polisi mbuli za wantu DC mbuli ya muntu a konsolo mbuli za wantu a MCP zonse mbuli zokazoka ma savage ndapita ndapiroka ndatawa mnali ndine wanu DJ mumunya nane ndikangufuna ningolubwa yokai ndibweranso
Club Junta, building better Africa.